Honorable Magadizen.
Dirumpe nyangu.
Aiwa tinofara. Ministry yenyu murikuti promise ochi chinyowani since time new Zimbabwe kudai so.
Uyanurwara. Uyo. Eh. Is bad.